yarambeshe kuko yabanatwaye uwiwe baramfunze. Urumva rero kuri icyo ni ibintu by'iblag abantu nyine kubera babona hariho ngira nk'uwabiguteye inkuru hariho nk'abo byahora bigora batazi kuvuga nk'abafasha rero n'abagize ubugeni composition y'amajambo ya draze ari icyo nayabahaye ugasanga barahuye baragize n'ubugeni mu nyuma umugore akarindira ko amabare y'aya majambo agahebura
agaca abwira Of course, my name is Army Pro, the MC, the electricity, the king of interview, the MVP, Black Mamba. Ini Army Pro Show 257. Remember kugira subscribe, share na comment kugira ngo ubuhambire kuzara kurikirana ibikorwa byose dushira kuri Army Pro Show 257. Today turi kumwe na the one and the only. Amaze imyaka myinshi muri career ya music Burundi, amaze gukora byinshi collab ni nyinshi indirimbo ziwe zagiye zira indirimbo z'ukwezi ku masamiriza agiye atandukanye ni nyinshi. Indirimbo ziwe zagiye zirakundwa n'abatari bake. Yabonetse mu bitaramo byinshi yitwa Aimable Tayaya numwe mu baririmbyi b'abarundi dufise bitonda kandi baciye bugufi the one and the only Tayaya mambo vipi
Ami pro ndakuramukije na merci ku ma compliment kuko Jesse ni izi urakoze cyane
umeze neza
ndashimuhora
unapendeza sana
merci beaucoup ami pro
more power to you bisigura
ko ndagushize ko ingufu zidasanzwe
Tayaya ni umwe mu baririmbyi b'abarundi dufise bavuga neza ururimi rw'icyongereza
sinzi ko uwo mama nota kuko jewe bondagerageza kuko naravyize ego
asanzwe yigisha n'abandi ugo rurimi rw'icyongereza
bon sinabukwita umwigisha ariko turafashanya n'abandi ego
yes nuko turi kumwe na the one and the only Aimable Tayaya araberewe kuva hasi gushika hejuru ni Aimable Tayaya uno munsi yamaze guhindura ibyo yahora akora murabizi ibyo yahora akora ubwa mbere n'ubu yaramaze guhindura sibyo agikora gato duhere kuri ico kintu Aimable Tayaya ubwa mbere yakora iki ubakora iki kubera iki guheba akazi atamuna mwirukanye akaja mu bindi yashaka gushika he
jubwa mbere nkeze ishure nanaciye nja mu kuko sokuru wanje yari umukoneseya yadandaza impuzu akongera akanashona akabarira he was a tailor hanyuma njanye n'ibyo na aho ni kuri cote paternel kuri papa kuri mama naho nyene sokuru nawe nyene yari umustiliste bon ndabikora gato mu isoko nkuru ya Bujumbura hacaza indi kompanyi yitwa Keke Security nari narose akazi ko muri cyber mvuye mu isoko kubera nakora ururimi rw'icyongereza icyo gihe haza abasahuza kenshi bakaba bakeneye n'umuntu azara translating so bica binsaba ko banshira kuri iyo cyber kandi baranyongere amahera hanyuma rero haza sosiyete yitwa ya icyo gihe yari nshasha demer 5 yitwa keke security duca ndaharonka akazi nagahagaritse maze 14 ans et 6 mois bon je chatume ndagahagarika je voulais changer d'abord kuko nashaka gushikira rêve indoto y'abavyeyi y'aba ancêtres banje ndabe kuko naje mu bintu by'ubuzima narakunda kwambara no kwambika abandi bon nkora muri keke security namara 12 heures du temps nambaye amasaha 12 nambaye uniforme bikaca bimbroka kuri ya vision yanje nta n'umwanya wari ufise nari mfise ukwiye cyo ndavuga ati imyaka 14 n'amezi 6 ndabakoreye irahagije ko dosiye yanje atakosa na rimwe ririmo niwo muhezagiro naberetse ko nashoboye kuba ego nabaye umwizigigwa nabo nyine barabizi cya ndavotinge rero mu dufaranga duke mfise ndabe ndoganya ya metiye yanje nari nifuza ko ku izina ry'umuziki ngeze ko byumfasha kubera maze kumenyekana byumfasha no ku kudevelopa idea yanje yo kwambika abantu kandi naje nkiyambika kuko ndagaragara imbere y'abantu ego neza cyane amito
tayaya umuntu yumvise tayaya ni izina rikomeye cyane mu gihugu ni brand umuntu aca yibaza iyo magazine yawe nimbi hari yitwa gute nimbi giye kugurugwa izo kwitwa gute mbega izokorera he uno musi ku muntu yoba ari karadukurikirana yifuza kwambara impuzu za Aimable Taya kuko hari abafan bawe muri kano kanya bariko baragukurikirana bavuga bati uko bimeze ko nimba Taya yaruguriye magazine reka tuze turambara ibivuyiwe kuko natwe asandwa duhimiza ikimeze neza mbega bo gusanga he
cyambere tayaya urumva ko ari izina riri mu kirundi tayaya ni kirundi uricuritse ni yayata ni kirundi bivuga ko iyo shop izo kwitwa iyo zina nyene tayaya fashion fashion nakajambo kicongereza kuko na je sanswe ndumuno ndavuga icongereza bon ahiyo soko ahiyo yo magazi so biri ni mwijabe mu isoko rya jabe kuri numero 500 et 449 nafashe ibibanza bibiri bon icyo nemereye abantu sinzoba maramaza kuko na je babimbonye ko nabonye ne uko niyambika niko nabanzo bambika kuko rizo bariteka kubona umuntu agaragaye neza akagaruka akambwira uti muta warakoze akanshimira kuko je sinshira ubwa mbere ubujyo imbere nshira akazi keza n'umutima mwiza imbere kuko nibwo buntu abavyeyi bampaye niyo ndero runtu abavyeyi bampaye
Yes nuko uyo ni Aimable Tayaya murumva yuko magazine yiwe izo biri mwijabe mu kibanza c'amajana 5 n'amajana 449 ku bantu bifuza kwambara neza 199 inimero amajana 5 n'amajana 499 zo ari ibanza bibiri bifatanye nimba wifuza kwambara neza nimba wifuza gashati keza nka kami pro yambaye nagakuye kwa Aimable Tayaya nifuje kumuteza imbere bivanye nuko nabonye kiri muri we bivanye nuko nabonye kadandaza ibintu bifise quality ibintu vy'ama première qualité mes chers amis hari abantu twambara impuzu ugasanga ziracuya ariko iza Aimable Tayaya ushobora kwambara impuzu umwaka canke imyaka ibiri ukaguma ubona yuko ari nshasha bivanye na qualité Aimable Tayaya atanga deuxième qualité atanga qualité ya mbere nuko turacari kumwe na Aimable Tayaya kuri Army Pro Show 257 uno munsi wasohoye indirimbo gato tuyagire ku ndirimbo yawe indirimbo yitwa gute indirimbo irimo ubuhe butumwa
Iyo ndirimbo nshasha yitwa Nderura. Iyo ndirimbo
tukiri ngaho nyene gato ndasubira inyuma ikidima haraza ikidima indi ndirimbo yaje n'indirimbo kidahaga ama title na ma title no vuga yuko abantu vyabagoye ingene bashobora kuyatahura. Uno munsi nahuzanye iyindi ndirimbo ifite title nka izadinye za ikidima na kidahaga kubera iki izo title
nakubariye ko jeneze ibintu bijanye n'indome ikirundi kirafise umuzi uwo muzi nawo nayo majambo adakunzwe kumva nanje rero niyo ngendera ko niyo shimikiro ryanje niyo nkingi yanje nkaho iyo titre yashobora gukomplika abantu yashobora kugora utazi ubwatuzo hariho nderura kandi nta nakatuzo nzoshira nderura hariho nderura uzogisoma nderura uwundi agisome nderura kwerura urumva je mvuga nderura
bisigura
kuterura ukabersa umuntu ni kera barerura bami urumva ni indirimbo y'urukundo ivuga ati nderura yindi message uhavuyumva kuko no burenganzira bwawe nyakubaha journalist ego
indirimbo je kubganje nayumvise nizara neza yuko nabariko baradukurikirana bamaze kuyumva kuri YouTube yawe Aimable Tayaya kuko indirimbo yamaze kujako ndashaka uwinjire neza na neza mu butumwa buri mu ndirimbo message irimo ni yahe waririmbiye nde
naririmbiye numukunzi ariko ne babakunzi baba bashaka ko ugende urabigisha urabona ni nka message urabona abantu bubu hari habasaza badashaka gusaza ugasanga arongoye ashaje
uyo ni crown
akarongora ashaje
nagucirieyemo nimba crown ariko aradukurikirana nashavure kubera ni wakunze kuvuga ngo abasaza iyo rero umuntu abuze abasaza direct nchambona umuririmbyi yitwa crown ndakuramutsa aho uri hose crown
naje n'umugenzi wanje crown ndakuramutsa cyane kandi ndakunda akazi kawe nifuza ko no muri kazoza tuzokora kandi hakiri kare tugakorana karirimbo naje ndamwemera crown cyane tubandanya rero iyo message ni yumu papa yarongo yashaje hanyuma arongora umukobwa akiri muto atazi keya ikwiye umva na amaroti nderura nk'umwami unjabutse uwo mwonga kuko jende umusaza kandi mponga menshi urumva yamukoye menshi urumva nawe akacaza akaguma araba inzara hakuja kuba araharura imvi ziri mu bwanwa bwa wa mutama urumva
nabibabwiye uyu numwe mu baririmbyi dufise mu Burundi bandika neza ndashaka kumenya hajya Tayaya indirimbo ayandika iminsi ngaye kuko ikirundi ukoresha ni ikirundi kigoye gutahura urashobora kumviza indirimbo inshuro na cumi ariko ntutahura amajambo yose indirimbo yandika iminsi ngaye mbere y'uko uja muri studio
Ami Pro jewe n'ubu nyene indirimbo ndashobora kwimara ko 10 minute kandi kaza atakosuri uyitoyemo kuko mvuze ngo nayandika nkayifata ku mwanya munini no kuvuga ko naba mfise ibyiyumviro bike mu mutwe kandi bitagenda biri kuko urazi yuko hari intangamarara hariho introduction développement na conclusion ibyo ni ibintu nize mu ishuri urumva ngenda ndevoriwa nihaye iyo angle ururirimbo jewe gusa nkira kwiyumvira iciyumvira ubundi ruba ruheze kuko ni urabiraba niyuhuye n'umukunzi uri kuramudraga uri kurarisha ntuguma kuri ya majambo
kandi amatwi ansumira ngo urakaze muri ico kiye
nkiri muto
n'ubu nturasanga
nkiri ku ntebe y'ishure niho na kuko je nari umuntu w'umupoet na composer navuga amazina urumva abantu nk'abo kenshi usanga bafise ibyiyumviro bidigadiga amatwi y'abantu rero ku bantu bafise umutima uhuha kenshi ucusanga baryohewe kare
hari umuririmbyi yigeze kumbwira ngo ntuzokwereke Tayaya ngo madamu wawe canke umukobwa mukundana niyamushima akamuvugisha ijambo rimwe uzomenye yuko agiye kwa Tayaya
uwo yarambeshe kuko iyo abana twaye uwiwe baba baramfunze urumva rero kuri icyo ni ibintu by'iblage abantu nyine kubera baba babona hariho ngira nk'uwabiguteye inkuru hariho nk'abo byahora bigora batazi kuvuga nk'abafasha rero n'abagize ubugeni composition y'amajambo ya Draze ari cyo nayabahaye ugasanga barahuye baragize n'ubugeni mu nyuma umugore akarindira ko amabare y'amajambo agahebura
agaca abwira Tayaya ati rabonye andikira ka message ibintu bikagenda neza ni indirimbo isosi iri kumwe n'amasanamu amasanamu meza cyane for sure congratulations ku muntu yitwa Landry SB yakoze n'amasanamu y'ino ndirimbo yataye indirimbo yise Ndekura kuva muri Grand Pictures gato imbere yuko tuvuga ku masanamu Landry wamubonye gute
Nikatonya na ni erreur de vitesse bayo uvuzende kura ni nderura. Ego urumva Randri SP turetse no ku ari muhinyanyuzi abishoboye cyane. Jembona nawe turahuza ku bwitonzi kandi akaza gatanga kare umuntu atabanje kubabara umutima. Randri yobandanye ko ndibaza yuko azoshika kure cyane kandi nico cifuzo cyanje n'abandi bahinyanyuzi ndabatera intege kuko jewe nta macakubiri y'abahinyanyuzi ngira dukorana na benshi mugo umuntu akoze neza n'ukuri tumukomera amashi. Randri ndamukomeye amashi kandi sijeje nyene bamaze gukorana na benshi benshi baramushima baramushima ni nkabizima bitazimagirika. Randri akora ikintu ashaka kugushikana ku iterambere ataco yima yo kwima kugira utere imbere.
Warumaze gukora amasanamu y'indirimbo Star nke warakoze ikidima amasanamu ya urantiwa n'izindi zigiye zitandukanye. Ano masanamu atandukaniye he n'amasanamu y'izindi ndirimbo wakoze?
Aratandukanye kuko indirimbo itagira umufigira cyangwa umufigirante. Indirimbo twakoranye n'umukobwa umwe kandi uwo mukobwa yitwa Ange. Je profite l'occasion de la féliciter. Uwo mwanya n'uwiwe nawe nshaka kumufelicita. Sinari bwo mbone umukobwa yoba yoroshe gusumba mu queen video ndaberuka kuri Divinic niwe yari yactinga easily abandi niturakorana muboje matse kubona. Maybe Angel she's number two after Divinic kuko Angel nararaba je nkaca ni situa muri America kuko après Divinic Andrew nabonye yuko ari facile à montrer les choses. Randramo ari acting uku yari direct.
Yes noko mu ndirimbo zawe hama hari wabantu wamvuga bagiye batandukanya ariko muri no ndirimbo hari abantu babiri wavuze banza wibutse amazina bariko baragukurikirana kuri Ami Pro Show hama cingira ko ni kibazo canje.
Eyo for sure navuze Kiguhu Aloïse, elle est oncle maternel, ni oncle maternel, ni musaza wa mama, chance to bina mvuga Bucumi Jan, elle est tantine, bose baba muri Italie, mprofita kubashimira cyane, kuko nibo bamfashije gukora aya masanamu, no gukora indirimbo, ego na nkongera nshima ko bose baravukana bagahuriza kuri jewe bagatahura yuko la musique c'est la vie na umuziki tuburi kurariha mugo umuntu ategerezwa kuba hatamba ategerezwa kuba haryoherwa. Grand merci tantine et encore merci beaucoup.
Yes kumuntu ariko aragukurikirana akajambo kanyuma canke agasonika rugi ariko ugire ko na capella hamutubwira nica abantu wo batekerera muri kano kanya.
Icya mbere agasunika rugi kwari kugukeza nkeza Ami Pro TV show kuko ibi ni vya vyiyumviro twari vyari bikenewe mu gihugu. Abajene ugwaruka gubu ntiduzokwame gwizeye urukiza mu bantu bafise amahera menshi cyane
je nkunda kuvuga nta guciriyemo yuko singombwa twese nk'ugwaruka tuzokore muri leta ahubwo ni ngombwa twebwe nk'ugwaruka twironderera akazi kugira ngo leta idufashe muri twatuzi twashoboye gukreye
ahubwo je na ku izina ryanje mu cubahiro cyanyu no saba ko leta nawe yo gufasha ikaguha uburyo ukadevelopa cyane umugambi wawe kuko numvise yuko vuba umukuru w'igihugu agiye kuraba yuko boza barafasha ba ugwaruka kugira imigambi yayo itera imbere. Iyi TV izoshikana abaririmbyi b'u Burundi kure kuko hari urukundo icya mbere mwaki mufite care customer care mwakira neza puis murashaka ko tugiraho dushitse ibyo bibiri ni byiza kuko byari bibuze deja ubu rero ko biriko bikora umuntu akiri muto nkamwe 100% ndize ko tugiye gushika kure ari ikindi mwari mumbajije
akapela gatoyi
mwari mwifuza indirimbo yari yose
yego yari yo yose bishobotse bashashu ducishirize ko twari tugukumbuye
My boo, my boo, my boo, what can I do, my boo? Baby, be my boo, I don't know what to do. My boo, my boo, my boo, what can I do, my boo? Baby, be my boo, I don't know what to do.
Wow, yitwa Aimable Tayaya. Imbere yo kondangiza reka mvuge bukebuke slow by slow molo molo polan polan ndababwire yuko Aimable Tayaya uno musa afise magazin yiwe yise Tayaya Fashion iri muri zone ya Jabe ku isoko hajya mu Ijabe mu kibanza c'amajana 5 n'amajana 4 na 99 urashaka kubegwa urashaka kwambara neza urashaka ahantu hose uzoca abantu basigare bagutamara bavuga bati ulendo star anavaka master egera Aimable Tayaya hasta la vista mwakoze kumvudukurikirana kuri Ami Pro Show 257 ja kuri YouTube ugire nderura by Aimable Tayaya